bakunzi banje, bakunzi b'igikoni, bakunzi bo gufungura neza mutazimbwe, bakunzi bo kumetura n'utundi, bakunzi ba Jeanne TV, ndabaramukije. Amahoro Imana abane namwe, mwese mutumbereye ku mpande zine z'isi, nizere ko muri bazima. Ngenda ndashima Imana, abagwaye na Imana bakize, n'abari mu bibazo Imana ibabe hafi. Uno musore bakunzi banje, nkuko nabyiyemeje, nkuko biri mu mwihariko wanje, narababwiye ko jewe nigisha bivanye n'ibisabo bya benshi, nkaraba igisumba ikindi. Rero narabye amakomantere menshi 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 menshi, nicyo gituma ngira nsubize abantu bansabye ibi bintu. Uti ibi bintu ni biki? Ibi bintu ni abanywanyi bansabye ko nobereka umuti wovura imvi, ukura imvi, zaba imvi nziza imburagihe, zaba imvi nyine nziza ku myaka, nababinsabye. Ariko sinzi ko nyine urumva abashaka yuko imishatsi yera bafise yera yirabura. Hari imvi rero zizanwa n'amakasike, nk'abantu bajya mu masaro kenshi, baca mu makasike kenshi kenshi usanga bafise imvi. Hariho n'imvi nziza nyene z'ubwoko, ugasanga umuryango w'iwanyu baramera imvi kare. Hariho n'imvi nziza rero ku myaka. Rero ababimbajije sinzi ngo bazifise gute, ibyo jewe sinabibata ku mwanya, haba izaje ku myaka, haba izaje imburagihe, haba izaje kuri ubwoko bw'iwanyu bivanye n'ubwoko bw'imishatsi bwawe. Rero muri rusange ndabazaniye umuti uvura imvi, umushatsi wera ugasigara wirabura. Ibi rero nsubije abantu benshi cyane mwambajije, igisubizo ni icy'iwanyu, n'abatambajije mubibonereho. Rero bakunzi banjye, ndakoresha ibi nababwiye ko amavuta ya olive. Bakunzi banjye, mbanze mvuga ko amavuta ya olive, nababwiye ko amavuta ya olive ari ingenzi cyane mu bintu byose muzokoresha muzokenera, usanga kenshi agarukamo. Kubera iki? Kubera afise akamaro, afise akamaro kihariye, afise avura indwara nyinshi, avura ibintu byinshi. Amavuta ya elayo niyo ya mbere. Rero ndafise na n'igikakarubamba, ndafise na aloe. Iyi ni aloe, hari abyita igikakarubamba. Eko, iyi aloe murayibona ikiri freshe. Ndafise n'igitunguru gitukura. Rero bakunzi banje, kumva z'uko je rero nashaka kubikora ni kubereka gusa ko ajye umushatsi yanjye murabona ko iko yirabura, nta sishaka kubishyira mu mutwe, kuko ndabishyize mu mutwe rumva iko nshatse kubereka. Kurumva se nubyonona kandi jewe iyo ngorane y'imvi ntayo mfise, si nuko ibintu biba bizimvye. Ngira ndabereke rero ingene mumukoresha, ndabahe ipimo n'ingene mubitegura. Ariko jewe ntabyo nkora kubera n'ukuri umushatsi wanje urirabura, Imana yampaye umushatsi wirabura. Ninazimira naho nzobyisiga, ntacyo bitwaye rero. Aha rero nshatse kubereka akayungiro n'akika karape, nshatse kubereka yuko iki gitunguru urondera umutobe wacu. Iyi ni onyo rouge na karoro, nashatse kubereka icyo tuma naza yingi pande kubera se shaka kubikora. Na karoro nashatse kubereka kubera se shaka kubikora. Abakunzi banjye, nta kononi ibintu nashatse, nicyo tuma nzanye agapande. Urapira ngaha, curapiranga ufise blender, ukata ibi byose ukagira yarowe, ukayitegura neza ukayironga, hama ukabiblendinga bikaba ntuza. Ariko abadafise rero blender, uca ukoresha akayungiro ugakoresha hatoya. Aka n'akaronda bahaye ukeneye agiye ibitunguru binkarira na kararunda bahaye. Bica bimba ba mukanya murabizi. Itunguru cyane sinashaka kuconona ariko. Karenda bereke. Birakaze. abakunzi banje birakaze ubukeneye umutobe ucufata rero ugashira mu kayungiro itunguro maze kurapa neza eh ko biramba abakunzi banje neza igitunguru kagikoresha ha ku buryo kiza kuva mu mutobe nakaronda bahaye aha bashaka urumo igitunguru ukeneye umutobe wacu nakarosha se kubaha aha eko tunguru birankarera beraje nashatse ndabereke ingene muzobitegura sinashatse kubikora oya ubukeneye umutobe aha rero ushaka ugirana bibiri bivaye n'umutobe ushaka na karongera ndabahe onako ngize igipana cyo nyikidakwiye ugaca rero ugira kwa kundi bagira ugashukamura ubukeneye umutobe na karongera ndabaha koresha ikiyiko kana ugacukoresha umutobe ni ubukeneye igitunguru eh umutobe w'igitunguru ni ubukeneye bivanye urumva bivanye n'ubushaka ningere mushatsi waungana ushaka gukoresha ibitunguru bibiri cyanke kimwe kinini nakararo ndabahaye rero kana kararo ndabahaye ko nkoresha igipanda cyo kidakwiye neza nababwiye gukoresha umutobe w'igitunguru nakararo rero chat washira muri ka kantu kaga kagatisi kabihariwe kagatambara ukayungurura cyo gafata ikiko ni furushe tukaduragira guke ukamora nibyo mu mutwe ariyo ukeneye iki ukeneye umutobe umva na karo rero umutobe na urose nguyu na karo ndabahaye umutobe gitunguru nguyu rero bivane mishatsi yawe kunti ngana n'ahantu hari imvi ngene hangana washaka kwesha gitunguru cyose na karo ndabahaye hanyuma ikindi nacu ndabaha akaruro kandi kubera arowe ndayikeneye sindayonona ngira ndabireka akantu gatoya umuntu ashaka gukoresha ngira nkate gato bakunzi banje ibyo yarowe ndayikoresha muri byinshi rero sishaka kuyonona ngira gucya ku ruhande n'uruhande ikintu ubukeneye ngaha n'igikirera ndabereke na karo rero kintu ubukeneye ngaha n'igiki kuraka hejuru aka ubukeneye wa murenda w'indani kakandi kera k'indani ni kabaga kenewe ishishukura ko uku ishishukura ko bujyara bana bazi kuvura ibintu byinshi aro wivura ibintu byinshi bikomeye bakunze banje cyose kwara ugirisha ugwara ugatonora kuje ntanza nafise naraziciye murabibona wa murenda w'indani kamwe kera niko kaba gakenewe karanyereraga mana ariko mana we ariko mana we makazi n'ukuri bera binyerera nyene biragoye ukeneye aka shatura kata duto kubera na ko ari ibintu bimeze birenduka menga ni okra menga ni kombo akara ningenzi cyane ukeneye akana bangabe gatoya bivana umushatsi nababwiye aha rero gacubipanga bya bintu ca gitunguru na karoroje umva wowe ukora ibyo ubona bikwiranye n'umushatsi wawe iyi ni example ndabaha na karorero ugacushiramo rero umufu agafuniko ka eraye kayiko kamwe eraye se noyo nona kwasikemo n'amakeya ugushiramo kayiko kamwe ka ugashiramo ugaca rero ubikoroga neza bikavangana neza yamavuta yarowe na wa mutobe w'igitunguru ukavanga byose ukavanga neza byose ukavanga ugushika byose yantunze inoge yamavuta yari yarimwo ugaca rero urindira imitu 5 ukabanza nyene bigafatana neza ugaca rero wisika gacuturi isiga hahandi nyine ubona hari imvi ambaraho imbere kandi mu kwisiga rero uhera mwimerero mu kwisiga uhera mwimerero gutya wisiga uduza mana mu cumwero kimwe mwisomene mu ndwi imwe uzomaze kubona gihinduka ukabikora kabiri mwisomene igitunguru gitukura kana zorondere igifise umutobe mwishi igitunguru kikiri gishasha gitukura rondere umutobe ukwiye bivaye n'umushatsi wawe ushiremo naro n'ibyo nababwiye n'amavuta ya erayi ubikore kabiri mu ndwi kandi ibintu nk'ibyo bibaye byiza ucubishiramo ugaca ubirarana ni vitamine igabura umushatsi kandi ituma nyene urumva ko ikintu kirabutumishatsi urumva ko kiba kimeze neza gifise inkomezi mu bisanzwe ugacufata rero ukabisiga mu hahandi hose mugabo ndababwira ukibanda musi kubera musanzwe kugira ngo iziko ziramera ntidisubire kuza ukabanda musi uduza hanyuma ugacufunga igitambara ushatse ubirarana cyukarinda imitima 30 cyamirongere ni 5 ugacubyoga na shampo nziza wo uga shampo wizeye woga hama ugaca wisiga amavuta ya coconut amavuta ya coconut ameze neza muzo yarondere muta yaronse muzombwira ndababwira yandi bavuta mwoshiramo bakunzi bahanje ndababwira iki ni ibintu byizewe ibintu umuntu yakoresheje ahama kandi ikintu cyose mugire ingufu mushiramo ingufu woge shampo nziza wisige na mavuta ya coconut uzobumbwira yuko ibintu bitagenze neza ku bintu uko byagenze neza zambi zimboragihe zizoca zihera burundu izizomera igituma imvi utangukuza aremenga rumwe hakaza zibiri zikoma nyene zifata umushatsi wose rero izizomera zizoba zirabura inzoso wakumera nawe kusika kuva mwimerero hanyuma uheze usiga yabamfuta nakubwiye woge na shampo nziza nuko rero bakunze banje abansabye ko nobereka ingene mwokwivura imvi mwabibonye mugerageze kuraje mushiremo ingufu ikintu gice cya mbere nzobereka n'ibindi byinshi banza mugerageze ibi kandi mubikore mubyizeye mu kwizera byose birakunda kandi maze ko igitunguru umutobe w'igitunguru gitukura bituma ahari imishatsi yavungutse abandi bamenya ko imishatsi bituma ahari imishatsi yavungutse imera bigatuma ugira imishatsi myiza ivyibushe umva iyo imishatsi izira imvuvu urumva ikoreye gihindura gituma n'imishatsi imera neza yirabura umva ko narowe ari ingenzi cyane n'amavuta ya erayi kera ni cya mbere cyo kwirukana imvi zizimboragihe cyangwa batazishaka batazikunda mugerageze ibintu mubikore neza mugendere ku mabwirizwa nzobereka n'ibindi murakoze cyane rero muri rusange murakoze ukunzi banje murakoze cyane mwabona mwabinsabye muboneyeho n'abatabinsabye muboneyeho n'ubwo tubakeneye ikindi ajye muri komantera mbarire kuri bashasha muhore subscribe share like na comment n'abasangwa nabo muhore share like na comment ajye muri komantere mumbarire ibintu murabikunze bimeze gute cyo umuntu umwe mu kugira ikintu mbanza kuraba ibintu bisabwa n'abantu benshi mw'abantu mufise imvi rero ibi bidakunze urambarira kubera abantu ntibakoregwa cyo kimwe ninkuko nabarangira amavuta yo kwisiga kura amatampo nibiki kwasanga umwe amatampo yaraheze uwundi ntiyaheze bipana rero n'umuntu ingene aremwe yego nuko rero ndabakunda cyane muri rusange mwese akunze banje amaremana bane namwe mutumbereye hose mugira ijoro ryiza marutimana n'abantu tuzosura muri video zokurikira bye bye ndabakunda.